ko umuntu nakoresha igihe uravuze ko azasengera abantu bagwaye sida bagakira bakabapima bakiza bamwe bavuga ati ni wese ko ari abantu bashobora kubesha ko bavura sida
abandi bafite za kansere bimwe ba sida bariya
ngo bavura ngo abantu bagwaye sida ni nagwaye sida muri mwe
so kubavura no kubasengera bagakira
kubasengera ngo umuntu ari
ni authentique none wababuye nta bavugishije none naba kansere nti waje ukabaraba none
ariko umvise ko hari umuntu asenga gasengera umuntu agwaye sida agakira wewe uvyumvise uvyakira gute
nivyo cyane cyane gose
barasengera umuntu agwaye sida gakira
ego
Nenda muzana umusengera
ki? Eh uzo muzana.
Bya vrai?
Yego.
Ari umu papa yitwa Albe. Yavuze ati ngo hagira hazi ngo application nshasha ngo yavuye mu ijuru.
Ijya application yitwa Albe ni Jesus. Irengeye kujya kwa WhatsApp.
Yajiva mu ijuru. Ngo niwe ngo azoyitora sinzi ko azoyihabwa n'Imana ngo ni application nshasha.
Urabona ibintu by'imkemo biragoye bujya. Ashora kuba yarayihawe nk'ishurirwa Imana ikamubwira ati application uzoyikora ukunoko noko uyigira ukunoko noko kiretse atari ishurirwa rivuye kuba diamond cyangwa kuba zimu ari ishurirwa rivuye ku mana mu ijuru urumva ibivuye mu ijuru ngende
TV
Yeah, you know how we do Isaac TV. Rise go turi kumwanya. We are on time mukubazana ibiganiro bimeze neza mukubazanira ibintu bitandukanye, impano zitandukanye, kubazana ibikorwa bimeze neza, igihugu cyose murazi dushatse turakizunguruka tukabazanira ibintu bimeze neza. Behind kama turi kumwe na Juma Jux, Juma Tale. Ni wari ko radio amasana bameze neza cyane gose namaze gushika Mr. Home Star Boy, the voice from Injo turi kumwe naba. Naba novuga yuko turi kumwe n'abana, twese dukomoka hamwe twese kuko turabana b'Imana. Uko biri kose, mbega aho uri waratanze ikigira cyo Jengera naragitanze. Ese telefone nziza naragitanze. Ibintu biragenda neza cyane gose. Turi kumwe n'abamwe urabona ukuntu baberewe bambaye bien. Si babandi mpora ndabazanira sometime ugasanga yambaye akantu gacyara urabona ko ari abantu biyubashe. Bambaye ibintu by'amahantu zenya makanzu. Nambara maribaya havyunze. Hari uko biri kose reka mamaze gushika mu bwami bwa Isaac TV sishobora kubavugira. Ndahera gose cyangwa ndahera droit kugira bi present ibintu bigende neza cyane gose. Uze kumenya impamvu baje hano. Nturabe ikiganiro kugira ukirabe. Ukirabe kugira kigufashe niwe akiraba ntihagire na kimwe kigufasha uzoba warasubiye inyuma cyane kandi azoba ari amakosa kandi n'Imana izoguhana mugihe dukora ikiganiro nturabe ibiri mu kiganiro ushobore gusapotinga nimba ari gusapotinga ntubikore kandi ufise ubasha bwo kubikora Imana izoguhana ariko jewe ndagusaba imbabazi kuko genda umuntu ndekura mbega bavuga kure kuriranira ndiyumvira hakiri kare nkacenda kure kurira reka ne nangure kuri no mupapa no mupapa n'umujene nta vyonzi ariko uko biri kose araza kubimbwira Brother meze neza
amahoro cyane
turashitse kuri kamera za Isaac TV turamugiza abakunzi hari amace tubandaniriza ibikorwa bigende neza cyane ndakubaza rimwe kabiri gatatu nimbuza kunyishyura umunani nimba ari gatatu
turamukije cyane gose abakunzi ba Isaac TV n'abari muri kamera zose za Isaac TV turabashimiye kandi ku mazina ni Tezuera Juste yego
ngo yitezuera uwera mbega hajye uwera azuza n'amaguru cyanke azuza guruka
cyo tuzi gusa nuko niyerekana tuzo musanganira mu ijoro ariko ntituzi uko azoza
umuntu ariko aradukurikirana ashaka kujya muri Bible kubisoma uko ntazoza tumubwira arabe muri mata ni muri mata cyane ni muri ruka
bo no gusoma iyo wasomye bibiliya ijambo ry'Imana ravuga ati ngo ntituzi uko Yesu Kristo azogaruka nk'igisuma ariko niyerekanwa ubwiza bwe buzosa nawe iby'amateka Yesu Kristo birizaruka Matayo Yohana hose nivuka rya Yesu n'ikuragiwe byose
Niga ku bantu bavuga igihe Yesu yaduga mu ijuru hajya baramubona nyene ale ni cyanye babona umuya
bon ntawara hari ngo ayibone ariko muri Yohana icyo cya 16 aho ka 4:14 harerekana iduga rya Yesu Kristo
uno musi turi muri mpwemu nanje ndi muri mpwemu nimba nza kugenda mbatijwe mbe ngo ubwa gatatu cyane ubwa kane muranda biragasoda kanje ni gasi ngaseseke okay nicyo gituma nagashize ngaha hejuru okay uno nundi musista turi kumwe nawe ne reka baramutse mu bwami bwa Isaac TV urabona nawe naraberewe basista kuko kumutambara nkora nuko naberewe cyeshaka rero umutambukanya zo bayambaye nkoko mabuje meze neza
ego meze neza ego
turamukiza abakunzi ba Isaac TV na
ndaramukija abakunzi bose ba Isaac TV abariko baradukurikirana abariko baratwumviriza aho bari hose ego
mazina
nitwa Gakeshimana Nick Sheila ego
byarashitse no muzi wambaye uragira ibihe mbasi vya kera ntazi kuko nanye ndakonye no munsi mbwarige bose ngaje twarahuriye nk'ahantu ugasanga byarashitse urambara nk'imuzi ngufi mu buzima bwa
ego
wumva umeze gute ubuntu wumva umeze gute
ico gihe na
twumve abazambara ukuntu baba bameze n'abatazambara
Ico gihe nkizambara nari fier yo kuzambara numva ndabiryohererewe.
Nyene uri umva ute.
Ariko maze kumenya umwami nkamenya ko ari we yancunguye yamfiriye. Ubu numva mpimbaga no kwambara guca bona nambaye.
Abwirira abataramwakira ko atanoti batanga n'amahera batanga nikubuntu.
Nukuri utarakira umwami Yesu muri we yarahombye cyane. Harimo umunyenga udasanzwe mu mana.
Amaze kuja muri mwemu namaze kwishikira muravyumva ibintu bimeze neza. Nanye nza kugenda bambatije ubwa gatanu, ubwa gatanu cyane ubwa kabiri. Sister
Oui.
Umeze neza?
Yego nsawa.
Ndaramukije n'abakunzi ba Isaac.
Ndaramukije abakunzi ba Isaac TV. Nkaba nitwa Irakoze Magibela.
Itwa Magi. Abantu tuze muri internet wasanga duvise ipaki yuzuye Magi. Ntabacyo bakwita Magi.
Eh,
kugira bakwite Magi byagenze gutama wa niyo akunda. Yakunda gufungura Magi akiri eh. Aje vuga zimwe n'abanye kandi amwite Magi.
Oya, ni izina rya grand-mère wacu.
Barabwi insiguro rya.
Magiri vye muri Margaret, Margaret ni shugwa giza cyane.
Margaret.
Eh.
Ha, Margarita, bana Margaret. Okay, nawe waramaze kwakira umwami n'umukiza. Bwa batizwa bwa kanga, bwa kabiri bwa gatanu, rega n'abatabizi.
Uyu murabatizwa rimwe?
Yeah. Era ubatizwa mu mazi menshi.
Tena batizwa mu mazi menshi.
Amujimero akavuga ati ngureme ngo ko ngo guheba ibini. Ngananye ndamaze
kwita.
Okay. Ubu ni Magi abawo simwabumvise reka tujye kuri no mwigeme nawe nurabona nawe nini. Reka nawe nitaza kumubaza ko atigeze yambara zimwe ngufi. Ababasire queen muce mwegera uwonye kugira abereke ukuntu bashobora kwambara mbega haya kuzisonesha mbega nangaye. Birancanze. Mabu jumeze neza?
Yego meze neza.
Ndaramusaba kunzi ba.
Ndabaramukije mwese abakunzi ba Exact TV. Kumadina nitwa Ishemezwe Laure. Bakaba
Ishemwe.
Ishemezwe.
Ishemezwe.
Laure.
Chang. Lobe.
Laure.
Lola.
Ego.
Mwakura muri bibi.
Bon, ntavyonzi ibyo ni.
Wowe wabonye bari kwise gusa.
Ego.
Ayo wavutse warakijijwe cyangwa wakijijwe umaze ku.
Nakijijwe namaze kuvuka.
Biraboneka urabona umuntu yakijijwe ukuntu avuga nyine atekereje aho yaba ari umuntu nyine adakijijwe yasara ngo banyita ngo ere ngo mishushushu
nuko nyine
muga ngo gurura wacu uvuga ngo groshu
ego
tujye ngaha kuri uno mu brada nawe tumuramutse nawe naramutse abakunzi ba Isaac TV imbere y'uko dufata ijambo ku cyatuzanye hano ikiganiro cyatanguye deja muryoherwaho muri hose kandi niwe wakibonetse gutangura uze kugira partage hakiri kare kugira ibintu bigende neza cyane rwose brada umeze neza?
Umeze neza
wiyumva gute uri kumwe n'aba sister kwanza ava ariko ndakubaza izina cyangwa uramutse abakunzi ba Isaac TV iyo uri kumwe n'abigeme uri umuhungu waramaze kwakira igwa kugakiza irevre utarakira kugakiza mbe wavuse warakakiriye cyangwa wakakiriye ukuze?
Nakakiriye nkuze.
Utarakakira uri kumwe n'abigeme nubwo wakakiriye muri kumwe itandukaniro riri hehe ku bantu bariko baradukurikira?
Urakoze kuri ico kibazo mbajije hanyuma jewe ndi umupapa abaturi kumwe nkabashikanje nkabato yabanje
umuga wakiriye agakiza utarakakira nabo byari bimeze
byari cyo kimwe kuko umaze kuba umupapa nawe urabyumva yego
ariko nawe uri umupapa utakiriye agakiza uri kumwe n'abigeme hari akantu
bivana n'umuntu kuko buriya batakiriye agakiza bose si kuvuga ko bari kumwe n'abigeme hari ingorane ushobora kuba utakiriye agakiza ariko ivyo ntihagire ico bigukoraho.
Iyo uvuze kwakira agakiza abantu benshi turavyumva iyo bavuze ati ngo guheba ivyaha hajya ikintu uvuga yuko iyo umuntu akijijwe hari abakizwa inzoga hari abakizwa gusambana hari abakizwa kwiba hari abakizwa ndetse kugira ibindi bintu kwicana hajya kuri wowe ikintu ubona ko wakijijwe kiruta mu vya byose wakora turi imbere nimba warasambanye ukavuga ati narasambanye mana mbabarira ikintu wakora gikaze kuruta ibindi byose wabona ko gikaze n'igihe
nukuri ni byinshi nakora mugabo
tugire kimwe ntacyo warabihebye
narakunda gusohoka sana ko narabihebye
gusohoka ni ikintu gisanzwe gusohoka
kandukanye
gusohoka ariho gusohoka ukicara ukinura isoda no gusohoka ukicara ariko sometime ukakubita mwa mbiri hari inyuma
ivyo nyene
sa nivyo nashaka turatura nanjye ndatura kuko nanjye byaranshiki imana n'iki mbabarira. Okay, uno musisa nawe urumva ko nawe uharagere igihe wambaranye n'ingufiye mumbabare gato icyatuzanye turakivuga ni kugira tumvishe abantu bari ko baradukurikirana yuko bishika tugakora ivyahayima tukabihema hanye nawe wakijije ukindi mbatareba
bakijije byinshi cyane yego
tugire bibiri wewe ujya namubajije kimwe nawe utubwira bibiri Ikira iriga ni kugira n'umuntu asambana vyananiye guheba yumve yuko bikunda yuko biheba
Narakunda gusohoka cyane kandi nari kigaba
Yarashika
bibiri nahebye kandi pode
cyambira bibiri
Eh swansa
ikintu wakoreye mama wawe uricuza impamvu wagikoze n'igiki n'ubu kiboko kivuga ati naho mama yambiriye mbabazi naradekonye sana
Naragaba cyane naramugabiye
cyane Ni bya bindi none dushaka kubimenya kubivugira uyavuza ati je narasuka nka cyangwa ndahari muri moya mbiri ibintu bikacye bigenda fresh
Eh sinatumwa nari kigaba
None gutumwa guzi je navuze tumubwira kimwe ikintu mama wawe wamukoreye nasubiyemo ikintu mama wawe wamukoreye naho wamusabye imbabazi mugabo ubona ko vraiment wadekonye sana umva naho yakugira imbabazi uvuga ati ah ayise
cyane kuri nara naranywa inzoga nkamutayira ko mwijoro urumva ko naranywa
inzoga wari ukazi
oya sinari nkaze cyane
manywa zinga
ariko
na nakimwe twarakijijwe
oya naratinwa from study tike ego gataha mwijoro
tuja muri zandirimbo ko
mama wiwe utayira kuri mama urumva ko ari ubutandera
yeah umuntu amwe inzoga ubusanga ariko aririmba kunywa bia ariko ubunye kubera utakinwa inzoga uririmba ati yesu ashimwe
Amen, amen.
Nega twazana mu brother na wavukiye nyene wavutse ukijijwe cyane byabaye ukuze abahungu biratugora muta
cyane te navukiye mu muryango kijijwe mugabo nyene hari giye usanga umuntu bigenda bimugora
uvuga ati mu muryango hajya nabana ba pastor ikigaba ntikibura
nizo nanje ndo mwana wa pastor ariko nyene hari giye bishuka ugasanga umuntu aragavye ibigashika nyene ariko plus genda winjira mu mana cyane ne prise na igende tsindira umutima wawe gose ego
haja uratanga igira cyo
eh cyane
je nanjye nako ndababwira ko iki kino kizu inoro no rushengero ha harimo amafaranga yiwanje yari imana izonshimye
nuko
erega ndatanga ishikana
wakoreye imana
amahera ino rushengero ntibavuga ngo nayo ishikana
bon wakoreye imana kandi uzobihemberwa eh nta gikorwa na kimwe dukora hano munsi y'izuba cijana
ko abijana ndabo imana ivuga ati ibijana ndaribone
No, ko no.
Yatanga kose nuko nyene. Uwe yavutse akijijwe. Icyahanyira ntacyazi. Ahego biramaze gushika umuntu akagutesta. Umukunzi wawe mwa musokana akubwira ati ugasanga agomba kugutwara mu cyakana akacanga usanga usokana n'umuntu nyene asanga akije.
Now I'm single. Bon, nta numwe turi kumwe.
Ube kuri single.
Kuba kunyenda.
Umuntu ari single arashobora kuvuga ati je umukunzi wanje ni Imana. Hawumva uri single Imana murakundanyira gukunda deje.
Muri umwe yaturi mu turi mu mubiri donc rero ndi single me ndafise uwundi mukunzi ari we Yesu Kristo
Okay, kugira tuje kuri no mu papa kugira duse ikiganiro ntikibe kirekire ego twaje ngani bazi ko hari icyatuzanye hari byinshi mwatuzaniye hari byinshi mushaka kubwira abakunzi ba Isaac TV ngo je ngumye ndababaza ibibazo sindabibura no sanga ikiganiro kimaze isaha yose hari byinshi byatuzanye ngaha reka ndavyerekereze kuri wewe kugira use no abakunzi ba Isaac TV kuko ndazi bari update kandi bari kumwanya bategeza kubikora nko nayo basavye ni barabe ikiganiro kugira bakira kugira gire cyo kigizene kibafashije karibu cyane
urakoze cyane kumbaza ico kibazo Yesu nashimwe
amena
nohera kuri presentation kuko sinivye tsina nitwa Emmanuel Nduwimana
oh sorry je nashatse abantu bakizwe nje ndabyibagi
nitwa Nduwimana Emmanuel navuze ko ndo mu papa abaturi kumwe nabagize ni bamwe mu bagize umugwi w'abanaziri ba Yesu
abanaziri bisigura avuye mu naziri
abanaziri byanditse muri bibiliya donc ni izina ry'umugwi wacu donc turaririmba turatambiga isirimba donc n'umugwi urana hano turi batanu ariko ntabwo turi batanu muri uwo mugwi turi abantu bashika 45 abana baserukiye abandi rero impamvu turi hano turafise concert tuboneyeho gutumira abari kuradukurikirana tariki 20 ku kwezi nyene turimwo
20 z'ukwezi kwa gatandatu
yego z'ukwezi kwa gatandatu twarabateguriye concert bizoba ari ibintu biryoshye cyane turabatumiye bazoze kudushigikira bazoze kuraba ibyiza by'Imana tuzokumva amajambo menshi y'Imana
cyane cyane kubatarakizwa ndabatumiriye kugira bakize
yego
wose nk'Imana yantumye abahungu mwe muradukirikira
ndabatarakizwa
cyangwa muri twebwe nyine
kari bubakira umwe Yesu ababoshwe bazobohoka abagwaye bazokira ingwara azobe n'umunsi wa deliverance yego
wavuze ko ari tariki 20 z'ukwezi kwa gatandatu mbega ikibanza ni hehe ku bantu bari kuradukirikira cyangwa ikibanza ni kiraba peshe
murakoze ni kuri église aho dusengera kuri église repentance et dit repos en Jésus-Christ il est haruguru ya église Pentecôte ku barabara bahoze bita vini doramo juste ugitangura iryo barabara voilà monsieur kwane ku mutwe yego
cyamu habona uduze urenganye église Pentecôte menga ndiko ndayibona eh ya vini doramo
uri kuraduga ni mukoko kuburyo
muravyumva hepfo yo kwante ku mutwe umva ko ari tuzuba tubere muri iyo concert
13h ama 13h
njira ni gratuit navyo iyo rado kwa manje abwa
byose bizaba bihari kandi twaratumiye nabandi benshi twatumiye nabaririmbyi batandukanye bakomeye bitwa bangoma twatumiye nabakozi b'Imana bava mu gihugu kibanye cha Congo donc bizaba biryoshe
Uwoze azotahameze neza atahukanye ibintu bikomeye
kabisa totaha ibintu
bitanu umwami Yesu naka wahaze wajushonje ukagenda uhaze
kandi n'inyota kubona ata amafaranga urumva ko ari ibintu biryoshye cyane
Note cyangwa ni ryashikanwa tumwa dutanga ibintu bya gusa tukaza kuri gusa sigurira abantu ariko baradukurikirana rega ibintu ko ndavuga Niko nsa n'uvuga ibyo basanzwe bavuga hariya muri commentaire yo vyandika ngo vyagusoya ni ka kanoti dutanga nshatse kumera nk'umenga ndiko ndavuga nkabo kugira tubironkere ku muco ku buntu gute sponsor ni nyinshi
nariko ndakubwira ko kwakira gakiza ni ku buntu kandi kwinjira muri concert ni ku buntu hanyuma
ni gufungura no kunywa
ni ku oya ni ku buntu
Bale ro baba peti bakunda idame byo gufungura nti muzize mutaje gusenga mumuje gufungura je ni mumbaze
ijambo ry'Imana ubufunguye
ah wose se kuvuga ijambo ry'Imana
eh ufunguye ijambo ry'Imana zo
ni idame mike kinyama nyine n'amafiriti
Ntizaba ari konseri yo kurya iby'inyama n'imiceri azaba ari konseri yo gufungura iby'umutima iby'umwemu
bamwe mumenyereye kurya imiceri urumva nta by'imiceri ziba tugiye kwakira agakiza ku bantu batarakizwa ndibaza genda zimuzombwira nk'abantu 20 azova bakikijwe kumwe ngo urafise ubwoba
oya
gatse yari ikintu kimwe ngira mvuge hari la fois passé hari ryari bigeze gutanga agashimwe ngo k'umuntu ngo yamba yasinze kurusha abandi sinzi muravyibuka nimba yasinze kurusha abandi baramuha agashimwe kuri église yo ngamu ngagara kerike pare cyane ninganyene kuri bombeje mwe basi mwaravyumvise hari umuntu bahaye agashimwe mu pasteur yamuhaye agashimwe avuga ati we wigenjeje neza nk'umukristo kurusha abandi bose
iyo nkuru ni bya mbere ndayumvise
basi tuvuge basi kuyumvise kuri jewe byarabaye baraha agashimwe ngo umukristo wa mbere w'umwaka agashimwe baragatanga
kibazo none
ne urumva ko byokunda kugira ubona ati umukristo wa mbere ni uwonye yaranze umwaka biroroshye
nje nibaza ko bigoye cyane kuko
baramuhaye agashimwe
nibaza ko bivana n'ibyo yaravye nibaza ko baravye ibintu byinshi ariko bataravye umutima kuko umutima w'umuntu n'Imana ihabona
baravye gusenga
baravye gusenga kumbure umva kubera ibyo baravye ntabizi umva gusenga ngira ngo yakoresheje umwanya muremure barabo umwanya nakubwiye nibaza ko mu byo baravye bataravye umutima kuko nibashobora kuhabona
Okay. Ikindi kibazo urabyumva mbwa gashimwe genzi ko bagatanze nanjye naragize ku mate ndavuga tagashimwe ko umuntu yasenze ku mubuje wose ngari je nasenze kurusha bose umwaka wose okay reka umupapa nanjye ndamubaza ikibazo hari umuntu ukakoresha ikiganiro yitwa Albe umusore wowe yaro ndakwisa umupapa ni cyubahiro eh of course nuko no vuga tuyu nkamwita mabuja ko nsanze nkunda kubivuga kuko je nubakira umuntu wese ari umupapa yitwa Albe yavuze ati ngo hagira hazi ngo application nshashe ngo yavuye mu ijuru ngo baravuganye yitwa Arbe acaba yitwa ngo Jardin numu apotre cyangwa numu cyumwagize yavuze numu ko mapote umuntu zenya eh mu profete ngo ni application yavuye mu ijuru ngo yitse yitwa Arben bacha bayita Jarben
ijya application yitwa Arben Jesus irengeye kujya kwa WhatsApp
yajiva mu ijuru
numvishije abantu baza bidoga ngo WhatsApp ngo barabumviriza ngo ama audio ngo biki nibiki urabona ujya mu America yakoze iri application ndasenga ati abarundi turakeneye application nziza imwe amabanga nyene umuntu atangorane rero ica yitwa Arben Jesus niyo mpamvu yitwa Jalben
ngo niwe ngo azoyitora sinzi ko azoyihabwa ni imana ngo ni application shash
application ya telefone
sinzi ko ari application ni application izoza muri telefone ngo yayihawe n'umumarayika mama wanje muzora yakiganira kuri Isaac ati
bon application ashobora kuba
yayihawe ni imana wenye niwe yayisaba isi nzima icica kuri we
urana ibintu by'imkemo biragoye bujya ashobora kuba yarayihawe nk'ishurigwa Imana ikamubwira ati application uzoyikora uko noko uyigira uko noko donc haba rero akaca navuga ati jewe ndayisuko ivuye mu ijuru kandi ni hishurirwa kiretse atari hishurirwa rivuye ku ba diamond cyangwa ku bazimu ari hishurirwa rivuye ku mana mu ijuru urumva ibivuye mu ijuru ngende nuko imana woyisaba ati imana ndakeneye izina ry'umwana navyaye wa muvyaye ukavuga ati imana ndakeneye izina ry'umwana none hama imana ikaguha izina ryo zina urumva ntandi rivuye mu ijuru kumbure ko ntabizi ko byinshi ibyo anya ariko numva ruko no bisigura
okay turasenga kandi cyane kanerekereze kuri magi nawe naha kuno twaguma tubakumira abanabo turasenga kandi cyane ariko umvise ko hari umuntu asenga agasengera umuntu agwaye sida agakira wewe uvyumvise uvyakira gute uvyakira ko ari ibyo cyanke nk'umuntu akijeje
nibyo cyane cyane gose
barasengera umuntu agwaye sida agakira
ego
Nenda muza numusengera.
Eh uzomuzana.
Bya vrai?
Yego.
Ariko n'abantu bapinga yuko kuko umuntu nakoresha igihe ndavuze ko azasengera abantu bagwaye sida bagakira. Bakabapima bakiza, bamwe bavuga ati nuwe sikora abantu bashobora kubesha yuko bavura sida kumbe bashika kuri aka noti kubera mu kumusengera ngo avuga ati ngo manzuza na yintebe.
Oya.
Aya mwe navyo mugira.
Oya, twibye
mbere. Sida uremeye ko sida bayisengera.
Cyane gose.
Sida re tuvuge ko hari umuti wa.
Yego. Kandi woroshe
ego ndashobora kuvyumva yuko imana ishobora kubishaka kugakira ariko kijya mwibuke ko ari n'inkigihano
igihano ari kirakira
ne ugiye gukubita mu yambiri hari utabisabye imana utabirekuriwe
urayigwara wari watubajije ikibazo cy'uko sidi ishobora gukira ko ari igihano cyo turabizi asado ari igihano mugabo urashobora umuntu agize no kwizera kwiwe bakamusengera agwaye sida gakira
Ego abasore ntitubabwiye bagende bakubita hariya mu yambiri ngo tubace babasenge suko bikoze n'impaka cyangwa wishaka ariko byo nibaza ko biba ku bantu bataba babishaze
eh n'abantu ngira bataba bagizene
ikora nyene bakwagwa nk'umuri accident nyene ni ucusenga bikacabe byakigwa nyene hakirika ngo gende ubishaka ngo je ngo ndagiye nyene ngo mu yambiri nyene moto cini ugaca biba nyene wasinda
rega buriya ivyaha abantu dukora suko kuba wabikoze utabishaka kandi imana ni imana y'imbabazi irakubabarira rero suva kitubabarira ibyaha twakoze tutabishaka n'ivyo wa wakoze mu gihe ubishaka ha mugasaba imbabazi mu nyuma imana iraguharira rero urumva wowe wese yigaruye akavuga ati genda keneye amasengesho ko basengera kuri no ngwara ngo waye ishobora gukira
Duse n'abasozi raderanye ne kugira dusoze iri kiganiro cyacu tariki 20 z'ukwezi kwa gatandatu nanje niho nzoba ndi star boy nzoba nahashitse kugira ndabashigikire kugira ibintu bigende neza cyane uko biri kose niho nzoba ndi tuzofungura iri yora do kwa manje ya boy tuzovayo duhaze apana muceri abantu rero mufise ibintu byo kwiyumvira imicera amapira umugumize muhiri wanyu gusa tuzovaho duhaze dusozere musa birangora nari muze musaza ariko reka mvuga ati dusozere blood Ndenda cyo kwita umusaza simba ndakwise kuri umutama icyubahiro.
Murakoze cyane nagira nsubire ntumire ariko badukurikirana ku itariki 20 tuba dufite concert tubahaye karibu kaze na karibu ni saha ni 13h z'umuhingamo ku kaburungu nta gucegwa kandi uzosibaza bahombye cyane ese abaho umugisha
bisozere nawe umwana w'Imana
Nanje nongera ndabatumira kaze muzoronka nti muzoronka ico mwifuza ariko muzoronka ijambo ry'Imana ego kaze mubone ibyo abanaziri babateguriye
Hajya ngo haheze imyaka ingahe ukigirwe make. Haheze ingahe?
3 ans.
3 ans. Okay. Wasanze ari umunyenga cyane nta munyenga ugeruro.
Biraryoshe cyane gose.
Ah, tubwire umunyenga wa mbere maze kuronka ruta yose.
Kuri ni byinshi cyane. Kwa ari ibintu bigenda birahinduka muri wewe.
Ari wanatagase mu mana.
Cyane nuko.
So zirahitwe.
Ndongeye kubatumira kandi le 20 murahaye kaze mwese. Karibu ni hajya kwijabe. Eh, karibu mwese.
Tuyigire rero kwakiraga kitsi. Wo taragenda. Turiko turabicisha kuri live activity kiganiro kizoguma. Nimukira buno munsi kizwe no munsi nimukira abejo terukizwe nawe bimeze gute
internet
zozerere tubabwire gute rera abantu bari ko radukirikira
eh kubakunzi ba Isaac TV nabandi bose bahora bayiraba nagira sozerere ndabatumira itariki 20 z'uku kwezi turimwe ntibasiba hazoba
cyane cyane kubakoze ivyanki byo harukora kunywa inzoga ubabwira gasuka ikintu wabigenjeje ukinwa nk'agakazi
batode nzoba mpari ngo ndababwira ingene bya nabihevye byose nzoba mpari hazoba
ntuzatinye ngo watinye kuri kamera kuvuga ivyo wakoze
yaye oya
ubabwira ati ndimba byagenze ukundaje hariya mu mwanwe mu cemura abanyene mu devi
ego neza cyane ego
amwagize neza
ego nawe mwakoze cyane ego
ama nanje no sozera shimira abakunzi bose ba Isaac TV kandi nongera ndabatumira mwene data yavuze ati turi umugwi abantu bashika 45 akaba mugabonitswe twashoboye kubaserukira rimbye batandukanye imana yahezagiye kandi wabakozi b'imana harimo bangoma benshi bazi ku izina rya indirimbo wewe songa mbele harimo ba dailo nguhetse ku mugongo wanje benshi barayimenye ba prote turakingiwe dudu sostene jaja benshi cyane n'umwungere w'ishengero ryacu pasteur Nduwimana Joseph azoba hari sigikorane kizoba canke concert yo kuririmba gusa no guhimbaza hazoba amasengesho ya deliverance mu nyuma kubohoka mu buryo bw'imwemu n'ijambo ry'Imana rikira no kwakira gakiza ku bwinshi turabashimiye rero cyane abakuze ba Isaac TV mani bahezagire cyane.
Okay, na kitagira intango kigira iherezo murabizi. Ibyo twayaze ni byinshi ariko nibaze ko ni warabaki no kiganiro ntagira ico kigufasha cyangwa kikumarire. Bire muzo udekonye sana. Naje ngira rakano naho rankora ngira ngiye kwibagira. Nta byo nzi ariko ko biri kose. Imana ngira za kubimfasha. Tuba dushaka gukizwa tureke ibintu dukora. Hanye nta wera. Nanye ndacumura sometime. Nuze wicare ngawe ubaze ngo cyese ncumura. Ndacumura ariko ndabona ko ariko sana koze. Hama nkihanura. Ndabakunda cyane bakunzi ba Isaac TV. Tuzoje kubashyigikira rero bano bantu kugira tu mujyanye ntanjya hari kwisi ziruta ijambo ry'Imana ntazihari wewe nimba wibaza ko hari ikintu kiruta ijambo ry'Imana icara ngaho hasi kazi kawo ntihaze umuriro si wa wundi bimwe twumva ngo muri Kongo nyamba ari kirunga abari umuriro kazi uragukubita rero ntidukubitwe n'ujya muriro rero dusenge hakirikare bigishoboka noneho turafise abantu batwegera bakatubwira ijambo ry'Imana nibabona umuntu ariko aravuga ijambo ry'Imana ntuzomufate nk'umusazi ahubwo egera hajya nyene wumvirize nimba arakantu kamugatane bigende neza cyane gose stabwe kuri mikoza Isaac TV nimwumve ndiko ndavuga ijambo ry'Imana nuko nanjye ndarizi ko rifise akamaro nimuzokwame mumbona njya kuvumbura abasa n'iki n'iki ngo ujya nta jambo ndarizi nimuze mwihende ndabakunda cyane ni stabwe kuri mikoza Isaac TV behind kama kwa kumwe na Juma Jux Juma Tare niwe ariko araduha amasana mameze neza cyane gose ndabakunda cyane n'umutima wanje wose mugira aho mwamwubaye kino kigano ni wakibonoze kudufasha kugira partage kugira turo nk'abantu benshi bazoza gushigikira na cyane cyane ko bafite abantu 45 nabone bagire partage kugira kiganiro kibonwe n'abantu benshi ujumbura yacu kizwe yose bya bicumuro byose ari ku mapave bose turabakeneye babuhoke mu izina rya Yesu muze muze murumva ko ari ibintu bimeze neza bari abo ku mapave bose tubayore tubazane hariya ibyo bya moya mbiri bireke dukizwe ndabakunda cyane gose gira like na share na comment bye bye ciao ciao
Isaac TV oh.